mwana mai angu ndakuudza chokwadi kana wazogara chokwadi ndochinjakanaka but chokwadi chako chaunenge uchitaura pese paunoti nindiri mafira kureva ndotaura chokwadi chokwadi chako chikashaiwa rudo huroi ende chokwadi chako kana chichiparadza huroi ndapedza newe nasi no statement rangu chete famba donki pasi panyoro famba tiflu